is my second one like this. I went to Australia and I packed it in my bag. And when it came out, it was not in good condition. $250 ukulele smashed. But we didn't just smash one, we smashed hers too. Don't do that. Roger Miller did a song in 1973. Oh, I got a pattern here, Roger Miller.
We got it.
Okay.
And what key?
This is the key of George again. Okay. I was going to say Chug, but then you get all confused and play C, right? Okay. 1973, Roger Miller. It's not a real popular song called Open Up Your Heart, but I just love singing it because it's got some little tongue twisters in here. So, let me get, I gotta slow down.
Dum, da 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 da